Inkosi yesu ke ngabe nathi ya labantu bakaThixo besithethe yezwini lo mntwana kaThixo namhlanje oyithanda kakhulu inkosi yesu khangazi senhlamba khona ngazazi ngoba futhi fana uqandoli ngiyazala kuthi abathomani pa haleluya nenkosikazi nabantwana haleluya nothi nomntwana nabantwana haleluya inkosi ke ngabe onyana nentombi ezintathu haleluya noko sebezamile nokukhula khula nogawale nkosi hayi bankosi yesu sebedlulile phaa ku-40 bangentla haleluya haleluya masike bonathi Thixo kuyandinceda kakhulu sukela ndakholwa kho kusola ukukholwa ndiva nje kumnandi ukukholwa nogawale nkosi sinotata kamakholwa sithanda kakhulu sahlangana naye sihlanganiswa inkosi nasasingazani okothemba lwanazindimazi ayiba nkosi yesu hayi noba umntu okothemba lingazindimazi haleluya nalo mzala wasemqanduli abebekothemba ngazindimazi wasemqandula nomkhaya apha haleluya kodwa ngenxa yinkosi eyi haleluya ngenxa kuzalwa yinkosi hamba ngegama lenkosi inkosi yesu yasizala senza abantwana bakathixo sinabantakwe sinodade wethu bakwamoya aliba ngegama lenkosi utata uyamthanda kakhulu yesu sinisiwe haleluya egameni lenkosi jesu wafumana evangeli haleluya adibanayo ke samtsha enkosini haleluya haleluya kwamnotlonto uyika haleluya kala mthixo heyi alo gama lenkosi hayi hayi uyazenzela alo gama lenkosi xa uvumele intliziyo yakho alo gama lenkosi siyabulela kakhulu tata mthixo ke ethe wanisisa kule ngqeli nje alo gama lenkosi cale phakamini makholo nazoncama ncama konke utanonakali kuzawuza ngaphambili niyalo zasishelisi lenkosi namhlanje malo gama lenkosi siva uthixo uthanda uba sithini egameni lenkosi ujesu wasenazaretha ngahlabela imihlabelelo ke tandazengaphambili shayisandla makhona